mwisho wa gari ulisema uniachie.
Naiweka
nipitiapo maji mengi au moto uniachi. Unalijua jina langu ewe Bwana, uniachi. Unatengeneza njia hata mito kule jangwani. Wewe ndiwe Alfa na Omega, uniachi. Uniachi.
Umeahidi wewe Bwana, uniachi.
Mungu,
wewe
Good.